Namuhla sizobheka ama improper fractions ngesiZulu siwabiza ukuthi amaqhezu angajwayelekile. Sithi amaqhezu angajwayelekile ngoba siyabona ukuthi kwi fraction yethu noma iqhezu lethu sine number ephezulu enumerator ne number ephansi denominator. Kodwa le number lena ephezulu inkulu kanti le number lena ephansi incane. Sizofunda ke ukuthi ama fraction improper fractions noma amaqhezu angajwayelekile asifundisani yini into ebalekile ngawo nokuthi asebenza kanjani. Sizophinde sifunde futhi ukuthi siwashintsha kanjani ukuthi abe ama mixed fractions noma iqhezu mbulu ngesiZulu. Isifundo sanamuhla sizoqala ngokhomba lokhu ngalesithombe esiveziwe samaqephu amathathu. Lokhu kuyafana nokuthi 1 over 3. Kufana kanjani ngoba sithatha isiqephu esodwa kuyiqephu ezintathu eyikhona. Lokhu kuyafana nokuthi kuyi 1 over 3. Kodwa ke manje ukukhombisa ukuthi u 1 over 3, u 5 over 3 noma uyile improper fraction sikhomba kanjani. Lokhu kuyafana nokuthi asidingi i 1 over 3 a1 kodwa sidinga ama 1 over 3 awu 5 khona sizoba no 5 over 3. U 1 over 3 uqala 1 over 3 wesi-2, 1 over 3 wesi-3, 1 over 3 wesi-4, 1 over 3 wesi-5. Siyazihlanganisa zonke lezi number eziphezulu khona sizothola u 5 over 3 okuyi improper fraction yethu. Ngakho ke lokhu kuyafana nokuthi uno 5 over 3. Aba 1 third abayingaki? Aba 1 third abayi 1, 2, 3, 4, 5. Basinikeza u 5 over 3 improper fraction yethu. Okay. Ngikhombisile kafushane ukuthi u 1 over 3 uma unebhokisi umkhomba kanjani. 1 over 3 kuyafana ukuthi uthathe isiqephu esodwa kwezintathu iziqephu ezikhona. Mangabe ufuna ukukhomba u 2 over 3 kulula, kanti nalokho iziqephu zakho zebhokisi zithathu kodwa wena ufuna iziqephu ezimbili. Uma ufuna ukukhomba u 3 over 3 unebhokisi kuyafana nokuthi uthathe iziqephu ezintathu kwezintathu ezikhona. Kanti u 3 over 3 kuyafana nokuthi unebhokisi elilodwa. Ngakho ke ngifuna ukuthi wena ungikhombe ukuthi u 5 over 3 umkhomba kanjani ngebhokisi elineqephu eziveziwe la esithombeni. Ngiyathemba ukuthi isithombe sakho siyafana njengalesi sami esiveziwe. U 5 over 3 as a improper fraction uyafana uvezwe ngale ndlela lena. Ngabe siyabona ukuthi kule bhokisi lokuqala uno 3 over 3 kanti kulele lesibili uno 2 over 3. Njalo uma uno 3 over 3 kuyafana nokuthi une number ephelele u 1. U 1 uphelele akakhathwanga akasikwanga u right no 2 over 3. Umbuze kumele sizibuza ukuthi uma sifuna ukuveza u 5 over 3 sinama 3 thirds ayingakhi ku 5 over 3. Sine 3 thirds eyodwa, asiboni ukuthi i 3 thirds ne 2 thirds ziyasinikeza yini u 5 thirds. Ngakho ke sikuveza kanjani lokhu? Sithi 3 thirds uma simhlanganisa no 2 thirds basinikeza bani. Uma sihlanganisa ama fractions noma amaqhezu, inamba engezansi uma ifana siyayibhala njengoba ingakhona, bese sihlanganisa noma siya adda ama numerators wethu. U 3 no 5 basinike, u 3 no 2 basinikeza u 5. Ngakho ke u 3 thirds no 2 thirds basinikeza u 5 thirds ekuyi whole number okuyi improper fractions yethu. Siyakhumbula futhi ukuthi ekuqaleni kwevideo sishilo ukuthi sizokhomba ukuthi improper fraction uyichange kanjani ukuthi ibe yi mixed fraction. Sebenzisa isibonelo sethu esiveziwe saka 5 thirds. Sizibuzile ukuthi ku 5 thirds sinabo 3 thirds abayingakho, sathi sino 3 thirds owodwa kanti kusala u 2 thirds. Ngakho ke uma sifuna ukushintsha improper fractions yethu u 5 thirds simshintshe abe yi mixed fraction, siyabona ukuthi u 3 thirds esinaye uyi 1 bese sisala ngobani ngo 2 thirds. singayiveza kanjani ukuthi u1 and 2/3 balingana no 5 over 3. Sithi u1 times 3 usinikeza u3. Bese u3 plus 2 basinikeza u5. Ngakho ke 1 times 3 or 3, 3 plus 2 is 5 over 3. Mangabe ufuna ngikuphinde lokhu, sithe u1 times 3 kwi mixed fraction yethu is equals to 3, right? Sabuya futhi sathi u3 plus 2 usinikeza u5. Ngakho ke 1 times 3 is 3 plus 2 is 5 over 3. Sikhombisile ukuthi u5 thirds masombhala as a mixed fraction uyafana ukuthi una 1 third and 2 thirds. Ngendlela efanayo njengale enqedwe ukukhombisa yona, ngicela ukuthi ungikhombise ukuthi u10 thirds umkhomba kanjani kulama whole boxes enguvezele wona. Bese mawuqeda ukumkhomba ukuthi umkhalarisha kanjani noma ufaka imbala yakukhombe kanjani ngokwezibalo, ngicela ukuthi ushintshe u10 thirds abe yi mixed fraction noma abe yiqheza umbulo ngesiZulu. Phoza ivideo ukuzame lokho. Asibone ke ukuthi unaso isithombe sifana ncamashe njengalesi sami ngizosiveza. Ngiyathemba ukuthi isithombe sakho siyafana nesami. Ngiyocelile ukuthi ungikhombe ukuthi u10 thirds umshintsha kanjani ukuthi abe yi mixed number noma abe yi mixed fraction. Iqhinga lana ukuthi ubale ukuthi unabo 3 thirds abayingakhi. Siyabona kule sithombe siveze ukuthi nginabo 3 thirds about 3. 1 2 3 thirds. Okunye kumele sikubone ukuthi uma sesinabo 3 thirds abayi 3 sisala ngani? Sisala ngo 1 third. Okusho ukuthi sinesithathu isiqephu esodwa kwezintathu iqephu eyikhona. Ngakho ke lokhu sikubhala kanjani? Siyazi ukuthi sinabo 3 thirds abayingakhi? Abayi 3. U 3 thirds u 3 over 3. Lokhu kuyafana nokuthi uno 1. Lokhu ile bhokisi lokuqala. Manje thina sinabo 3 thirds abayi 3. Ngakho ke sizothatha u 1 si multiply ngo 3 bese sisala ngo 3. Sisele ngani? 1 times 3 ngapha kusala u 1 third. Ngakho ke u 3 and 1 third balingana no 10 thirds. Mangabe ufuna ukukhomba lokhu ngokwezibalo ukuthi u 1 u 3 1 third balingana kanjani no 10 third, ukukhombisa kanje uthi u3 1/3 ulingana kanjani no 10/3. Uqale uthi 3 times 3 okuwukuthi multiply lo 3 lona nalona aba multiply. Uma sowuqeda ukuba multiplier uthola u 9. Uthatha lo 9 lona u-add u1. U1 ola phezulu uthi 3 times 3 is 9. 9 plus 1 is 10. Kuseleni ngezansi kusele u 3. Ngakho ke u 3 1 third uyalingana no 10 thirds. Sikhombile lokho.